yote yanapita, tafuta ufalme wa mbinguni, maisha ya milele, kungali nafasi. Jamaa amevaa nguo black hadi nikitaka kumtafuta lazima nifuate.
Sabar. 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 sing any song.
Coras, bueno, coras, coras, no yo ando. Yes. Why did you come? That was my name. Bado.